Ngiphinde ngubingelele khona la ku Backspace uma ufuna ukuhlezi nje updated kwezemidlalo. Ungakhohlwa ukuthi usubscribe kule channel and uphinde uklikhe ibell so that masikhipha amanye ama videos uzohlezi updated. So namhlanje kwi video yethu ngizobe ngikhuluma lapha ni Kaizer Chiefs. Kaizer Chiefs izodlala ne Royal AM namhlanje kwi game yayo lapha ni dstv premiership, i game yokuqala kwi season entsha. Izolo uAtazwane ubese khuluma nabendaba ekhuluma nge scheme sakhe azodlala ngaso masebhene ne Royal AM. Ubese khuluma ngendaba yakhe kunange ukuthi unange ngeze khona ukuphumelela ukuba khona eskimini because ususpendiwe. The reason esuspendiwe ngoba wathola i red card kwi game yokugcina yesizini edlule kwi dstv premiership. So that's why ngeze khona ukuba khona kwi scheme esodlana nayo lapha ni Royal AM. Waphinde futhi wabala indaba yakhe ohlanti naye lapha nomabilisi ukuthi ngebe sebekhona ukuphumelela kule game ya Royal AM because nabo abakalulami kahle. Bengifuna nje uku-update ngale zindaba, cha ungakhohlwa ukuthi ulike le video. Hayi ngithi ke nje danke, ngiyabonga.